achimwene ife tuzotinu muli bwino zimenezo ndithu tikudziwa koma ndiye tisaname takupokwana achimwene kaya mudzabwera nsuliri kaya nthawi zonse tikamakhala timakhala tikuyang'anira kunjira kuyembeza kuti tsiku lina lake mudzapondetse phazi lanulo kuno kwanu ku nyasalande nthawi zambiri ngakhale timakhala ndi chikaika chonchi komabe timakhala nako kulimbika mtima kuti inuyo moyo ulipo ndithu munthu unelero mundilole kuti ndilayireso kamtengo omwe aja akhweze basezi amenenso andigulira sitilampa tsiku lalero ndimakamba mobwerezabwereza kuti masiku ano abale ndalama inavuta kwambiri zimafunika kuigwiritsa ntchito mwanzeru ndifake pokwera basi umafunikanso kupanga mwanzeru ukwera basi mene ukudza bwino lomwe kuti iyi imayenda bwino ndipo ulendo tikafika ndikumva kuda kuti mamuza nzanu apa mtunda uja kuti ineyo bwantasa masiku ano ndimayamba nkhani zina zake kenakatso kuzisiya akuti makamaka zimene ndinaziyapa makata angapita ija kuti ndi zimene zakupangitsani kuti mukhale ndi malingaliro ochuluka akuti mufuna mota mudziwa chifi amene kwati kuno nkhani yakhala ili yake pa nkhani zokhudzana ndi kugula kaya kuti kaya mafuta kaya ish pena pakaya chimwene zina zake zikamachirika zikumakhala zinthu zodabwitsa kwambiri pena umakhala kudzifunsa mafunso kuti koma amwene kunoko mwati chimene chikufuna kuchitika ndi chani kwenikweni zochitika zimakhala zonse athu amwene tsiku lililonse ukumakhala umadzifunsa mafunso ochuluka kuti koma inu maganizidwe kodi akuyenda bwanji nanga nchifukwa chani ena ake akumachita zinthu ngati zolerezi kwathu kuno yavuta kwambiri pakati pano ndi nkhani yokhudzana ndi ujeni ati shehe kaya ndi chifi kaya kuti zofuna kugula mafuta agalimoto kwathu kuno nde ish kaya kuti zinakhala bwanji kaya zizoneka ngati anthu ena ake zinthu zina zake amachitira dalatu kungofuna kuti apange madilama achimwene kuli kagulu kenakake ka anthu kwathu kuno kamene nthawi zonse kangosanduka sizinthera kakafuna kuchita zinthu kakumangochita mamadulira basi kuchita zinthu zooneka ndi wina aliyense ayi ndithu zimazioneka kuti zikumawavuta zilipo mbava zina zake kwathu kuno zimene zikuchita chilichonse chotheka kuti malamulo ayime basi bungwe loona za ziphuphu liyime kaye mapolisa ayime kaye ndi cholinga choti abe kenaka kadzamaliza kuba mwinano nthambi zimene zidzayamba kugwira ntchito bwinobwino simukakhupirira chimwene kwathu kuno kuti ndi anthu amene akuba molapitsa kwambiri kuba kuchiritsana kumanyazi paliponse kufuna kuti pakhote basi ndi cholinga choti atalikitsepo manja zawo phee mmene anthu enaka akuchitira zinthu zawo kwathu kuno zimazango ndi kumbusa zakudya nyama zawo dirayivala wa galimoto yayikulu yonyamula katundu wa malemu achigalimoti mnyamata mmene ankabwera kudzafunsira ntchito kwa achigalimoti aliyense adali naye chidwe kwa basi anali mnyamata wakhale labwino ngakhale mayendedwe ake adali woonetsa kuti munthu uti koma ameneyo nyama zawo kamberembere palibe amene adaganiziraponso mwaiye munebe chilema chilichonse chawo kamberembere chifukwa ngakhale kukakhala mganda lokoma vinido ake amadzaonetsa poyera kuti sanali mnyamata wamphulupuluyi kuvina kumamvuta masitepe pena akamavina amadzaoneka ngati mwina mwake mkilimani kapenanso mwina mpwitikizi oti mwina mwake adazolowa nyimbo zakwawoko koma ngati panali anyamata amene achigalimoti amawakhupirira kwambiri nyama zawo adali mmodzi mwa iwo zinkangodabwitsa koma kuti ngakhale nyama zawo ankuoneka ngati ngelo koma panali zinthu zina zake zimene zimachitika pakhomo pa achigalimoti zimene zimakhala zachilendo kwambiri panayamba kusowa zinthu zingapo nthawi zina mwina umangodaba kuti nkhuku imene inafungatira madzira mbembere mwa nkhoko yasowa ndi madzira omwe amene amafungatiridwawo pena ukamacha achigalimoti amapeza mwina wake wina wake adawalowera ku nkhokwe ndi kuyambala chimanga cha nkhanikhani kwaka nthawi ndithu adayamba kumayeserera kufuna kugwira munthu amene amachita chipongwe pa nyumba pawo koma pachamati lafote limakwana chimwene ndi pamene usiku wina achigalimoto atadzuka pakati pa usiku ndi kulowera molunjika ndi kumene kumakhala galimoto yawo yayikulu yotutira mchenga anangoti gululu ndi nyama zawo chipayipi chachikulu chili mkamwa akupopa mafuta sadakhupirire zimene ankaona achigalimoti anayesa kutikita mmaso mwawo kuti mwina mwake ngati lina litulo tikongwanuke ayi ndithu anale mwa uja, nyama zao, nyama rao kubiriga, chivaye bejiri nkama, mulomora jita kusoloka, au boba mafura ujoka na mugari mwote ya yukuli mena maende ta. Anyama zao wala zindi ila kute, haa, abandiru ugira. Basi ilo nangwote pazi tandeze, kusiaso nchito kwa nyama zao kwa achigari mwoto, unali kwa mwoyo kwa basi. Mena hama zamfa mawa zimena sila ajitika, ali ese sada kubirire hii. Ali ese, ama mwoku sa mutu kuti, kuma habari zona hadi, wakubadi bemaremba. Mwamfa inu, kuyambila vomwebo, achigari mwoti, anasi yazo kubira kwa mbili ya ntu. Kwa hiyo, wina liyesu one kamuka igita, anikutengela kwa kumudwita. Ndikuzwa mwina magemu uzifusa, dukodi nanga ubandi. Nkani ziruma ziparigiza hizi. Nkani anya mazao, nyamaro aji galimoti, ndiye kukuliza na jani ni nkani mene muna iya mba ija. Ish, wachimwene. Nizo kazo kazo, ena agana hamini akupanga zintu kwa tuguno, kufuna kutuwa mpabu ila ila, na hamini sumunga kubirire nditu. Anuone kawodeka wambiri, kuma akuba osalise weroi. Pena pake nika makadu mazifusa mafunzo, urukule abari. Ndiye kutu sitengangu ula kuti zinduzina zake, zunguenda mene zima indela. Ndawe zoso funi sisa nditukuli pena pake, antwena ake, asororepo kaye. Zuma mfesa chisoni kwa tukuno, kuti jini chonse chimeneje kufuna kujitika, nchilo na yonse mene kufuna kugiridwa, ena aga kufuna nditu basi, apinde pinde, paruke ndarama, azisa ngalala nditi mabebi, tachibwezi, basi, azipida murali mutari. Ndarama ya wasi ntakwa mpili antu kwa tukuno, kuli madilu wajile enda mene ena ake, ama uneka odeka kwa mpili, akubanka, kumapa kula ndarama za nkani nkani. Nkani ya mafuta galimoti, umajita kutabwaso, kutabari. Kumaru, pena pake, tumadzo njeza, kachitibega, tuka zintu. Mwamfa, silikangu ujita zintu zolo ndula basi. Ntawe zose, umajita chiti jose, kudalila madoba-doba basi. Anuhena haka mene, andikira kumpandu wajifumu. Umajita kutabwaso kuti, kule awawa, ndakula akulu au kwa kujifumu kwa. Ama kujizana jani, ziyatu zoopye nto unimu, zima mafia. Zumari bwere sana anuajiri ente kwa tukuno, kuta kuta zagwe nchido ni boma. Kuyese sa uponda ponda paliponse, kuone sa kuri zao za madiru ziteke basi, iwa ruge pundina ake basi. Monga jigani mwotada kubirira nyama zao, zumari zoneka nso kutoja tzika kubirira kwa mbira ntwena ake, amene amaraka kalama te aahai, hawasanga pange simene zoi. Kumanda antamina kupanga zindu zo nyasa kwa basi. Chini jose kwa tukuno, kumone tesa kote jikudutsa kaya kwa madoba doba hao. Nkani ndi umapuliga, uja sikosa kubirira abe kurizikoza kujitika moteremo. Kukubwelaku, uja tika kungweni hata mbasule mmanchamao, tione ngade simwa kudai. Abwele poela la mkulebo zanya maragunka na hatu latora chini jose jimene diso lao la venya, ngakale baka wenu eniyo. Ala nkulebo za nyamata amena ononga mbili kwa basi. Ngati sisa foteleza, ndiye kutai kwa manizaji manga unkogwe ya boma jasowa. Ngati sisi menezo, ndiye kutai kwa mandindiza mafuta. Amwene, mwe wantu nduwa njoma ngukarira zola kuika zoka zoka. Ntawi jayo ya ndala ujo ya unya njayo. Tinkati, ahi boza, ndayo wa galamba. Antwa kumagira sindo zola kuika mmalomu wake, ya saa kudziwa. Ndiye kumakala, wo. Leo inozo mwezo zukujitika nso jatsika kuma nguona. Vuru nijani kuma. Murijani nkadimo jimena tukorida magadika kuima nji. Ndunene sakuti ai mubanka sisa jibwana.